kwaZulu kwafuneke xa iphuma kwaSathane kwafuneke afunde ukuqaleni ukuhamba ngoba ebeqhele ukubhabha le ntombi.
This lady.
Amen. Igama lami nginguXoli ngwakaNkosi.
I'm Xoli Nkosi.
NgwakwaZulu Natal eNewcastle.
From Newcastle.
Osindisiweyo.
Saved.
Ngizobalisa ukuthi ngangena kanjani embusweni wakaSathane. Sebekhona abantu bephika bathi sithengiwe. Sibulela ukuthengwa ngegazi likaYesu Kristu. Engeneni kwami kaSathane ngangena ngo-1995. Ndandizihambela emgaqweni. Kwaqhamuka imoto, dahayika kule moto, dagibela kule moto, lo bhuti wayenxiba amaringi namacheyini, wanibuza ukuthi ndithanda ntoni, ndathi ndithanda iringi, ndayithatha iringi ndayifaka emnweni wami, ndahamba ndaya ekhaya. Kwafika ixesha lokuthi ndizolala, wafika lo bhuti ebusuku. Ngingamazi ukuthi ungenephi. Wathi mandivuke ndiyithathile iringi yakhe. Ndavuka ndakhala, ndakhwaza umama. Ndathi mama nangu, abazali bam abazange bandive. Ndashukumisa umama. Ndathi mama nangu umntu, akazange andive umama. Ndabuza kulo bhuti kutheni ngingaviwa la ekhaya. Wathi le ringi oyifakileyo. Ndayikhipha le ringi ndayilahla phantsi. Ndakhala ndakhwaza umama. Abazange bandive. Bathi lo bhuti masihambe siyosebenza. Ndabuza ukuthi siyosebenza ntoni. Into eyayindixaka lo bhuti wayehamba ngecephe. Ndambuza ukuthi ngizokhwela kanjani kule cephe. Ndahamba ndayokhwela kule cephe. Asizange siwe phansi. Wathi mandijonge ebhedini kukhonani. Mandijonge ebhedini khona omunye umzimba ofana nami. Bathi asoze bakubone ukuthi awukho. Saphuma ephahleni. Azange sibetheke phahleni. Sahamba sabhabha phezulu. Sayofika olwandle. Sangena phakathi. Azange singene namanzi empumulweni. Sangena deep phansi olwandle. Sabona izindle ezininzi. Ngathi sedorophini. Zikhande ngamathambo. Kumanzi phaphakathi. Komile phaphansi. Ndabona izindlu esikhande ngamathamba abantu. Bandithatha bandise enkosini yakhona. Inkosi yakhona kwakuSathane. Yayiziphenduka inkanyamba. Inamakhanda awu-7. Ndabuza ukuthi kutheni eyiphenduka inkanyamba. Ngoba inkanyamba ile phephula izindlu zabantu. Wathi uma bengafuni ukusebenza embusweni wakaSathane. USathane usiphumela ngokwakhe. Abulala abantu. Banifaka ii-powers kaSathane. Ukuthi ngizawusebenza. Nanine inariti phaya emlonyeni ezimbili. Lezo zinariti zazenzela ukuthi ngingabanjwa ukuthi ngisebenzele uSathane. Nine inariti apha ezandleni. Ndi-operate emabandleni asindisiweyo. Ndikhipha amadimoni. Nginezinyoka ezazintathu zazihlela apha esibelekweni. Ezangena la ngaphansi. Baqala banginika umsebenzi wokuqala ukuthi ngizawusebenzela uSathane. Umsebenzi wokuqala endandiwusebenza. Ndandithengisa ngomzimba wami. Kukhona abantu embusweni wakaSathane abazithunzela. Abangafuni ukutya iinyama zabantu. Ebabe-rich emhlabeni. Bese bathuma thina. Kuthi othengisa ngomzimba. Siyilethe phaya embusweni wakaSathane. Manje ndandenza ngathi ndiyaxhuzula. Mangizolala nomntu. Ndaninendoda engangilala nayo. Ndandilala nohili. Ndenze ngathi andixhuzuli. Namhlanje khona abantu abaxhuzulayo. Abasheyikha umzimba wonke. Andibalala nohili. Banginika omunye umsebenzi wesi-2. Ndangisebenza nenkonzo enkulu. Ndandisebenza neyunivesari. Abantu bathi kutheni ndithi yunivesari usebenzela uSathane. Iyunivesari iyamsebenzela uSathane. Iyalibiza igama likaYesu Kristu. Kodwa kanqulu uYesu Kristu. Inqulu uSathane. Ndandisebenza nabafundisi abawu-10 baseyunivesari bangaya phantsi kolwandle. Kukhona i-oyile ethandisayo eyunivesari abantu abangayazi ukuthi iqhamukaphi. Umntu aphuphe engathuleli nomyeni wakhe, antakaleli nomyeni wakhe, antupreg loo mama. andulala notikolosh. Bese lo hila thatha lo mtana. Amuse embusweni wakaSathane. Ashiye into engathi ngumtana. Bese kuthiwa kwenzeka i-miscarriage. And ayikho into ekuthiwa i-miscarriage. Athathe leyo mntwana. Phaya embusweni kaSathane khona indawo eyifetri. Athathe leyo mntwana afakwe phayana. Aphumese kwi-oil. Labo bafundisi baphuma emzimbeni ngo-12 ebusuku. Ngo-3 ekuseni bayabuyela emzimbeni. Basuka naleyo oil lembusweni wakaSathane. Bayise phaya universari. Umuntu uthambisa i-oil akayazi ukuthi iqhamukaphi. Anti ugalelwa amadimoni. Umuntu abona engaphumeleli ey'ntweni zakhe. Anti ugalela imigqwalise ngale oil. Banika omunye umsebenzi endandiwena. Landi-rape abantwana. Namhlanje khona abantwana abarechwayo. Akekho umuntu ongarape umntana wakhe. Akekho umuntu ongarape igazi lakhe. Ingenxa yamagqwirha. Bendihamba yonke indawo ndisuke eNatal nginehle lali apha esibunzi elingibonisa indawo zonke kulo muntu engithunywe kuye ndifike ndingene kuloyo mzi ndigalele lo tata amadimoni acinge ngathi ureyiphe umntanakhe andakamreyiphanga ndawugqiba ndisijike mna ndibe lo tata ndinxibe njengalo tata ndihambe ndiye erumini yomntana ndifike ndimreyiphe ugqiba kwami ukumreyipha ndiyanyamalala kuloyondli kuzawuthiwa ngubani orephile kuzothi ngutata omntana namhlanje abantu baboshiwe abenza nganto anti ngenxa yamagqwirha abanye bayasibuza umbuzo bathi kutheni umuntu efumaneka ekumntana uma ereypha umntana mina ndimkhiphe emzimbeni ndingene mna emzimbeni kureyiphe mina umntana ndawugqiba ndiphume emzimbeni ndingenisa utata ayafika amapolisa amfumana ekumntana anti yena akayenzanga loo nto namhlanje abantu baboshiwe abenza nganto kungenxa yamagqwirha namhlanje abantu abafuna ukusindiswa amapolisa awasindiswa aboshiwe abantu abangenzanga nto bendikwazi ukuzenza i-serial killer bendisuka ndifike ndigalela amadimoni lo tata endithunywe kuye uma ndimgalela amadimoni ndimthathe ndomhlalisa ehlathini uma ehlele ehlathini ndithandisijike mna ndisijike yena ndenzela ukuthi uma kufika amapolisa embuza ukuthi ubukuphi ngexesha elithize athi bekusista wakhe baye kusista wakhe anti abengekho bese yaboshwa ndawugqiba mna ndihlale ehlathini ndisijike lo tata ndireyiphe abantu bakhubhele umngxunya sengibagqibela ukureypha ndibatshise ndibafake emngxunyeni bakhuleke ezihlahleni abanye sengibatshisile ndithi ndawubonakala kuleyo ndawo kuthiwa yilo tata oreyphile anti akunguye ndinyamalale kuloyozo bese kuboshwa lo tata ongenzanga nto ndiyambulela uYesu Kristu owayinceda impilo yam ndasinda njani ndeza enkonzweni true faith ndithunywe yiyunivesari yathi mandizobulala umfundisi kufuneka intloko yakhe ezothetha izwe lonke umntaka akalibale buka leyo ntloko andimgalela amadimoni andimgalela umgqwaliso ndahamba ndaye etrue faith ndafika phaa etrue faith kwathandazwa kwabiza umlilo ndabona umlilo engazange ndiwubone empilweni yam wabaleka lokhu ndirawundi apha endlini ndibalekela umlilo anti lo mlilo uze kum wandibamba lo mlilo ndakhala ndasiginqa phantsi ndakhala ndathi ndiyatsha waphela ngexesha lawo wathi umfundisi ndiyathakatha neenyoko ezungakhe azange ndicele ngoba ndandoyika ukufa wayesixokisile uSathane wathi ume ndike ndathetha ngizawusweleka anti uSathane ulixoki andizange ndithethe ndaxoka kumfundisi ndathi ndibalekela ngamadoda ngifuna umthandazo ngahamba waphinda bathi mandibuyele kaSathane mandinyamezele ngizofana lo mfundisi ndandishile umzimba wonke nginamajungujungu umzimba wonke ndaphinda ndangena enkonzweni kwakuthandazwa kwaqhamuka futhi umlilo ndakhala ndasiginqa phantsi ndatsha ndathi ndiyatsha wandibuza umfundisi ukuthi ndiya thakatha na ndando yikukhetha inyana ngoba ndizawuswele ndahamba ndabuyele emva wathi usathane mandinyamezela ndamfumana nditshaka buhlungu ndaphinda ndabuyela ndaphinda veri kwathandazwa aphinda waqhamka veri lo mlilo akhala ndatsha ndabona ukuthi angisakwazi ukunyamezela ngendlela enditsha ngayo ndamxela umfundisi ukuthi bendithakatha nanamhlanje ngisasindisiwe nanamhlanje ngisazitsha iinyama zabantu nanamhlanje ngisawasela amagazi abantu kungenxa yentando kayesu kristu ndibulele uthando lukayesu kristu ndibulele uyesu kristu owayincedayo impilo yami ndiyambulela uyesu kristu ndibulele uhamba nentsimbi edla ezinye ndibulele uhamba neqhawe ndibulele uhamba nomadida
Hallelujah. My Jesus. Hallelujah.